At your age, only you forget to talk your mama ne kago. We bulo bele nwa knock. Tine me elianya.
Aya abine sim kai poga. Na kaku na school or sim kai poga.
Ah, happiness. Ezi oku.
Mba.
Oko. Ifuge. Ginwa. Kafia. Oko. Happiness. Happiness. Oyo yo ya. Hapa kadi nwa anya kabalo ngoki school ebi na aga.
Oni.
Mechiano na mbalo onye ibo onye iberibe obele nwa ke na ya chiano oya come to school agucha agadi ekwenka na ya na ekuku ya